nielimishe watu. Hata nimefunga kitabu siongei. Ni mwenda na Mungu. Simama.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.